Vana vanga vana mufaro Tava peiko Muchindipa muchinditorera Vana vanga vana mufaro Tava peiko Muchindipa muchinditorera
Mwere boyo chizukuru chaku ndichakupa chete. Ndidze guru vako, tika boyo.